ramya muchiza weso ko ibyiza nibyigikundiro nibishimwa byose ndagandutse ndamanutse nciye bugu fushirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose Ndagandutse ndamanutse nciye